Emeline Ndayishimiye yagirizwe cyaha cyo gutura urugo inyuma yaho yishikanye amazi amezi atatu yaranyegeye atawuzi yari. Emeline Ndayishimiye akaba ari yarubakanye n'umugabo wiwe Benilde Audra ininahazwe biciye mu mategeko kwigenekerezo rya 19 kigarama umwaka wa 2019. Ubukwe benshi bita etat civile igenekerezo rya 13 ruhuma umwaka wa 2021 akaba ariho bari guhezagirwa mu rusengero ariko Emeline akaba yaratorotse aburirwa irengero inyuma y'amazi arenga 3 akaba yahisemo kwishikana mu nwe y'igipolisi kubera ubuzima yarimwo butamworohereza ayo meza 3 yayamazi anyegejwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi biza amategeko Association des femmes juristes du Burundi akaba atari yemerewe gusohoka hanze kuvugana n'umuntu n'umwe cyangwa gukoresha telefone yiwe nk'uko mubibona kuri aya masanamu isura yiwe yarahindutse urukoba rwiwe rwarahindutse abaza amafoto yiwe y'ubwa mbere bakaba bavuga yuko ubu atagisa neza irishyirahamwe ryamunyegeje rikaba ryagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu rikaba kandi ryemera ko atari n'ubwa mbere rikoze ibikorwa byo kunyegeza abantu igipolisi kikaba gifise amakenga ko atabandi bantu boba baraburiwe irengero banyegejwe n'irishyirahamwe nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa 2024 rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021
mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka niho uwitwa Benilde Audra nini nahazwe umugabo yitura igipolisi cy'u Burundi gisaba ko cyomufasha kurondera umugore wiwe bari bubakanye yitwa Ndayishimiye Emeline akaba yakibwira yuko mu gihe bagira baje kuronsa umuhezagiro mu isengero ariko bari baramaze kubakana biciye mu mategeko imbere y'abaserukira leta igihe rero bagira baje kuronswa umuhezagiro mu isengero ngo niho yaciye amutoroka arazimya n'amatelefone yiwe yose umugabo rero yituye igipolisi agisaba ko cyomufasha kumuronderera uwo bubakanye ati ntazi iyo yaroye ntazi n'ibyamushikiye atashobora no kuba atakiriho hanyuma niho igipolisi cya imenyesha inkuru kihamagaye abamenyesha makuru kiranasaba yuko umuntu wese yobona uyu mufasoni Emeline ko yohoza akamenyesha igipolisi kubera kuko umugabo wiwe ariko aramurondera hanyuma rero ubu rero haciye hafi amezi 3 arenga kuva ibyo bibaye niho mu ndwi iheze uyu mufasoni Emeline Ndayishimiye yahava yitura igipolisi cyari ko kiramurondera hanyuma rero igipolisi uno munsi twari twabahamagaye kugira ngo tumubereke mumubone ko koko uyu muntu yari yavuzwe ko mbere n'ibintu byinshi yandikwa ko n'ibintu byinshi kuri za gihuri mumubone yuko uno munsi ahari kandi ko ari muzima ibyo murabona ko yahindutse murabona ko atagisana ya mafoto ya cya gihe bagira ubugeni imbere y'userukira leta murabona ko asa n'umerewe nabi bivanye n'ibyo n'uko ngene yarabayeho muri aya mezi 3 yose arenga uyu rero akaba igipolisi kuva yashituriye cyace gitanguza amatohoza yimbitse kugira kimenye ibyabaye n'ibyashikiye umuntu ibyarivyo rero igipolisi kiriko kiramutohoza ko kubijyanye n'icyaha cyo guturugo ko twabivuze yuko yarasanzwe yubatse byisunze amategeko yataye urugo icyo nacyo n'icyaha musanzwe mubizi gitegekanijwe n'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ku mu ngingo yacu y'amajana 556 kiranamutohoza ko kandi ibijyanye no n'ububeshi no gusesaguza imiryango mbere no gusuzugura no gufata minenegwe imiryango hamwe n'inzego za leta ko murumva yuko n'ubuserukira leta yari yarabaganishije byisunze amategeko aha rero ikindi twomenyesha nuko aya mezi atatu arenga yari yamaze ari ahantu yari yajanywe n'ishira hamwe ry'abakenyezi bizi by'amategeko aho bakabara bamujanye bamugaranira aho hantu akaba atarafise uburenganzira bwo kuva mu cumba ikibagiwe coco no kurengana urupang akaba atarafise uburenganzira bwo kuvugana n'abantu akoresheje telefone ntiyashobora gukora kuri telefone yiwe muri aya mezi yose akaba mbere atarafise n'uburenganzira bw'uko ari umuntu n'umwe aza kumuraba ngo amuganirize kuraba ivyiwe nubwo yoba ari umuvyeyi amuvyara nubwo yoba ari umuryango nta n'umwe yarafise uburenganzira bwo kumushikira muri iki gihe cyose muca mwumva yuko ino shyirahamwe ryamugiriye ari ibidakorerwa abantu murumva ko ari ibidakorerwa abantu gufata umuntu akuze ukamugaranira ahantu aya mezi arenga atatu adafise uburenganzira ku kintu na kimwe mumubonye muca mubona yuko yamaze kononekara muravye no ku maso muca mubona yuko uyu muntu yatuntuye ku mutima ngira ngo abaganga bazoheza barabe neza ibindi bishobora kuba byaramushikiye rino shyirahamwe rero ry'abakenyezi bavuga yuko bizi by'amategeko naryo nyine rikoratohozwa kubijyanye no gufasha muri ibi byaha byagirizwa uyu mugore kuko urumva niba nabo babikoze hamwe n'aya mabi bamukoreye yose kugira ngo ibyabo nabyo biheze bijya habona iyi shyirahamwe kandi biriko ruratohozwa ko ikindi cyaha gikomeye cyane icyaha cyo kugomba guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati kubera kuko bo bavuga yuko ngo bari ko baramukingira twabaza tuti mbega mu gihugu inzego zikingira abantu n'izihe bati ni leta n'inzego zayo ni kubera ko uwo muntu mwamwakiriye mutari leta ni mu nzego zayo bagaca banuma twababaza igituma bashobora gufata umuntu akuze bakamufungira aho hantu atakintu na kimwe ashobora adashobora kuhava adashobora no kuvugana n'abantu igico kiringo cyose baca banuma murumva rero yuko ishyirahamwe rizobazwa ko n'ibintu byinshi urumva ishyirahamwe atari leta ariko ryemerewe na leta ishobora gufata abantu rikabafungira ahantu rikabanyegeza kiringo nk'iki cyose gushika aho bavayo n'ingohe zahindutse basigaye basa kujya muhora mwumva yuko hariho n'abantu bahora bavuga yuko babuza biwabo iri shyirahamwe riri ko riratohozwa ko kuko aho hantu ribajyana kubafungira riravuga ko atari rya mbere rikora ibyo bintu kandi ko atari rya mbere rijyanye y'abantu abantu bakababura iminsi n'iyindi nta n'uwuzi yuko abo bajyanye bo badatsinda babaniga mu nyuma wumva ngo batowe ibiziga ayo n'amatohoza yimbitse azokorwa aheza abandanye kugira turabe koko rino shyirahamwe ryaduka mu gihugu kirimo inzego ziri ku kivi zijejwe gukingira abantu n'ibyabo ishyirahamwe ryigenga rikaduka rigafata abantu rikabanyegeza rikabatunga muri buno buryo mubona bunyuranye n'ingene ikiremwa muntu cobaho hanyuma uwo turagize imana turamubona turafise igipolisi kirafise amakenga ko hashobora kubanda hari n'abandi nkumbure tutabona bashobora kuba bahereye muri iryo shyirahamwe tukumva abantu babatoye ikiziga cy'ahandi kumbe byakozwe n'aba bantu nicyo gituma abatohoza yimbitse agiye kubandanya kuri rino shyirahamwe kugira ngo nabo ibi byaha igipolisi kirabatohoza ko ibyemezo bikwiye baze baheze bashikirizwa ubutungane nk'uko n'uyu mukobwa nawe nyine acaheze agashikirizwa ubutungane kugira ngo bubandanye akazi kabo aha rero akamo twotera ka mbere ku bijyanye n'uyu mugore ni uko bwa mbere hoho kubaka urugo ari ibanga mu gihugu cy'u Burundi ni ibanga rifise ingene bigenda mu mico n'imigenzo y'ikirundi rifise n'intambwe bishobora guhicamo ni ibanga rero kandi murabizi yuko ibanga ryose ribangirwa ingata si ibyo kujya gufinisha kubaka ni umugambi ukomeye si uwo kujya gufinisha ntiwaduka usesaguza abantu utanga ubutumire ugire gutama ngo uhengere ku munota wa nyuma ngo jewe nibi kuko ni ugukengera imiryango ni ugukengera na leta n'inzego zayo kuko urumva niyo yaganisha abantu n'amadini nyene kuko nayo nyene ari yaraganisha abantu uko no kubasukengera no kusuzugura kubateguza kufisa urubanza amano kumana twabanyuma gashugira nk'ibi bumva yuko aragakengere katagira izina ni kandi nakarorero kabi cyane uyu mugore ariko yerekana kuri barumuna biwe abandi abandi inkumi n'imisore bari bafise umugambi cyangwa kuzohava bashingiza babonye ko ari ikintu ari ibintu umuntu ashobora gufinisha gufata menerwe nk'uku kaba ari akarorero kabi cyane kerekanywe n'uyu mugore icyo twovuga kindi ku bijyanye n'iri shyirahamwe mu bisanzwe n'akamaramaza mu bisanzwe mu gihugu cy'u Burundi mbere no mu bindi bihugu byose byo ku isi hariho inzego zijejwe kwingira abantu ni leta n'inzego zayo igipolisi kiza mu nzego za mbere ubutungane buringa kugira bukingire uwo wese aba afise ikibazo kanatsinda uyu mugore nta kibazo yari afise kuko mubajije uti none wewe ko dufashe ko wahunge kwigiye shira hamwe wahunze iki nta na kimwe ashobora kwerekana kuko nta muntu n'umwe ariko aramwiruka inyuma ahubwo wamurondera kugira ngo baheza gi bari baramaze kubaka n'umugabo n'umugore bishuko no munsi umucamora rero ko ivyo yakikoze ari ibintu vy bimwe bahara bitango ni nkina mico ibintu byo kugomba kuresha kufitina nibanga rikomeye nkibanga ryo kubaka nibanga abantu bajamwe babanje kwiyumvira neza babanje kwitegura neza atari ibintu byo kuja gukinisha ishyamwe rero rishobora kupaduka ikagomba gusubirira inzego za leta je gukingira abantu n'ibyaza mbere ahubwo ntiri n'abakinge rigashe bafata nabi ku buryo usanga umuntu avuyeyo adasa nk'uku mubona uyu muntu asa atwagomba tumenyeshe aya mashyirahamwe ko akwiye kumenya ibyajejwe n'ibyatajejwe kuko aya mashyirahamwe agisaba kwemererwa nta na hamwe yigeze avuga yuko muri amateka ayagenga yuko akazi kayo kazoba ko gufata abantu ngo bajyane kubafungira mu mazu ikiringo nk'iki babasohoreyo basigaye babenje basigaye basa nk'uku ivyo binyuranye cyane n'amategeko bashikirije ibyo basaba kwemererwa nico gituma amatohoza azoba kuri ibi byaha byagirwa no shirahamwe abe kandi no mu bijyanye n'intwaro kungene yemerewe barabe neza ivyo yari yasabye mu kugira yemererwe bibaye ngombwa abana yafu banarihagarikisha bari fute burundu